Yebo kunjalo emsakazweni Khosi FM mawuzalo umsindo uzwa ke noma kanjani leso sici Salif Keita Africa yo ay angazi ngibiza kanjani le kodwa ngiyizwa iyavuma ngiyizwa imnandi iyangitshela ukuthi ngum Africa wase Africa iyangitshela ukuthi noma kanjani angiqhenye ngiqaje ngokuba um Africa ingakho ngisho ngithi noma ngigcina isiko lami ngum Africa noma ngithatha ijazz lemfundo ngiligqoka kodwa ngum Africa noma kuthiwa ngithatha izivatho zami ngesontweni ngiyokhonza uJehova kodwa ngingumAfrika ingakho ngingakhohlwa ukuthi ngubani ngisukaphi ingosi umAfrika nenkolo Dr. Ngoki Mahai noma kanjani asikubilele sikwamukele emsakazweni Khosi FM
anibingelela nabenkashana kamenzi ephuza umlaza ngameva inabelembe leqamanyamalembe ngokhalipha macingwane dangalabesotho seliphakathi
Saliphakathi idanga labesuthu noma kanjani dokotela ngiyazi ukuthi ngesonto edlule bese nawe uke wathi kusinikeza noma kanjani umhlahlandlela ukuthi iziphi izinto esingayilindela mesikhuluma ngale ngoso uhamba wazofika ngisho endabeni ethinta inkululeko neAfrica kodwa namhlanje ubuyile uzokhuluma ngqo ngale gama lithi Africa envelope ukuthi lisuka phi ligama
ake macingane phakade sikhaliphe ngokukhaliphisa sakucija abampisholo Noma abantsundu bakithi kwelembube ngokuxukuza ugebhezi ukuze baqine ukhakhaya bangadlali ubululwane nopigogo esebendele kuleli likaMthaniya. Lapho sibona abantu bakithi beqoka ukuba balahle owabadala umvelinqangi benze lokhu umvelinqangi engabadelelanga ngemigomo yakhe ukuthi abokulandela. Kuyangijabulisa ukuthi izitha zikamenzi wezulu nomhlaba Uma sivundulula igama lethi Africa ziyojapha ebese zihlonipha njengama Africa siye kusixwasa nokusicindezela ugcine sekunokuxwasa kwahlukahlukene ngabe ukuxwasa esingakubiza ngetribalism sexualism ngokuhlukahlukana sexism xenophobia kube nento eyiningi nje eyigcina seyizizifo ezigubuzela ama Africa ebese uyalimala umnotho wama Africa
nezatshalwa ngabomu ukuthi igcine sesihlakazekile singama Africa njengoba ngaso sonke isikhathi sihlezi sikhomba khombana sibhizi shaya inombolo engekho ku network
Ayengeke macingwane asihlala amaqhoza asipolisi maseko macingwane namihla mvuna ukubeke ukuba ngibeke ingcaca ukuthi ngemvelaphi yegama lethi Africa singazibizi ngenombolo engadonsi ku network yesibusiso
awusukani madodana
ngoba obathu sho nje uvula macingwane singavaka izembatho sesontweni sifaka amajazi sifunde sibe izinto zonke kodwa uma ungazazi ukuthi ubani lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu leso sizwe siyopherisha siyophela
siyophela
sikhohlwa izingxabo zaso ngakho ke igama lithi Africa singalibuka nje macingwane ngokwasekhemethi okuqala
yep
ikhemethi ke elinye igama elisho iAncient Egypt ngongashiyo ukuthi iGibhita kwakuthiwa ikhemethi kodwa igama lithi Africa liqhamuke nama nabase Europe nama Roma uma ufunda lokho kuthiwa Egyptian etymology uzothola ukuthi igama lethi Africa ikakhulwazi leli lino C Africa ono C
yep
uqhamuka kanjalo kodwa ku Africa sibuka kakhulu thina uka ngoba lo yaka usho isibeletho usho indawo ozalwe ophume kuyona ngakho iAfrica isizalo noma isibeletho sezizwe zonke ububuke ngoba uCharles S. Fitch encwadi yakhe ka 2006 uzachaza ukuthi abanye iAfrica bayibiza ngetakasent bathi iAfrica iTakasent ushuthi isizalo placenta land takasent placenta land so wonke umhlaba waAfrica wawubizwa kanjalo kuthi noma amacingwane uma singagijima ngoba sinasi isikhathi kahle hle uma ufunda imibhalo ngokujula ucwaninga sakujula usebenzisa i-dialectical method uma ucwaninga ubuke head and tail ubuke ngapha nangapha kuyafakazeka ngokweHerodotus uHerodotus ufakaza oqadi ikhanda ukuthi amaGibhita awumtsinsi wokuzimelela lapha eAfrica noma hamba hamba bizwa ngama Negro ngenxa yokuqanjwa ngegamagama ngenxa yencindezelo kodwa khona yena uNegro kwakuhlukanisa ukuthi laba abantsundu ngokwebala uma ufunda ke incwadi yakhe ethi The History of Herodotus etoli kweyahunyushwa uGeorge Rolson eNew York ngo 1928 ufunda page 8 kodwa igama amacengwane elumsinsi okuzumelela lapha eAfrica lo Africa onok
ilo Africa onok egcine
yes that's an ancient name lo Africa onok sizokuhamba siqhubeke sisho ukuthi wena uAfrica empeleni wona kaye naye kawona oqala kodwa lo nekwey usho ukuthi lelizwe lethu elisuka eCairo lisezofika lapha lithi cababa lapha eMzansi empeleni Tolo K usho isizalo ukuthi sizalo sazo zonke izizwe kodwa igama la ngempela elisho ukuthi yonke uluntu nomsuka woluntu nezingxabo zoluntu ziqhamuka lapha igama elalibizwa ngalo hayo Africa kwawe Alkebulan
hey
the mother of humankind iSouth Africa iAfrika iAlkebulan kusho ukuthi iumama walolonke uluntu nesinto
abantu baqhamuke eAfrica shothi
uzobona masiya siqhubeka sesiya ngasegcineni lapho engizobe sengichaza khona ezinye zezinto ukuthi sisuka kanjani kuntu yilona kuphela igama eliyindulo yethu nemvelaphi yethu maAfrica indigenous origin buka nje ngoba lalisetshenziswa yithi ezimpandeni zethu zokuqala sisabizwa ngezizwe ezihlukahlukene kukhona ama Moors kukhona ama Nubians kukhona ama Numibians kukhona ama Carthaginians nama Ethiopians lokuthiwa abantu base Ethiopia abawuzalo luka Kush ukuthiwa ama Kushites
hey madod
yabona mangathi qaphuqaphu nje amacungwana ama Moors exonym name yawo kwa mamor kushwa mamors ayekholela kwakho anenkolelo kakhulu adominethwe bona inkolo yobuKristu okuyona enkulu lapha kumamors eyayikade suka eEurope kodwa igama lethu mors libizwa lisukela kumamuslim izwe likhulu leli macingwane lesizwe samabhebhers esidlaleke endlaleke indawo yonke kusuka eMorocco Western Niger Algeria sub-Saharan Africans nase Mauritania siyatholakala ko Senegal na ku Mali nama Arab ikakhulwazi edolobheni lama Arab okuthiwa yiYemen inkolo yabo khona ibuzwa ngeMoorish
hey madod
ngakho uma uthi umAfrika Funa kuyiqonde lezinto ukuthi silapha sahlihlukene sifuna kunama Nubians siqhamuka kuma Nubians thina amaZulu oba ama Nubians abantu bendabuko eAfrika namhlaba gcwele ko Northern Sudan ko Southern Sudan bagcwele nase eGibhitha kodwa bawumsinsi endaweni yase Nile ngoba basuka eNile kakhulukazi la baqala khona nalapho kwaqala khona impucuko lempucuko esikhuma ngayo namhlanje iqalwe yithi ngoba ulibo lethu ama Nubians
eNile ngizokhuluma ngeNile River
impela amacingwane kunjalo
hey madod
ba black skinned umbala umlongane ibala labo bantsundu noma mampisholo singakhuluma ngenanga ama Nubians nawo kodwa agcwele kakhulu ku Nigeria ku Tunisia nabanaso futhi sizwe sanisa samabhebe okuyisizwe esinye sesizwe esistrong lapha singahamba sesiqhubeke sithi ke bathi mabechitheka endaweni zonke bahamba manje bayofika ko Morocco nako Algeria nako Tunisia bese nako Libya nako Mali nako Niger kodwa babezinze kakhulu
East Africa
ibizwe ngeAbyssinia Abyssinia lokuthiwa iEthiopia namhlanje igama la ngempela iAbyssinia okunezizwe ezimbili ezinkulu ongama Semitic nani namakushitic uba ngeke ngachaze eqaleni so kodwa imibala yabo ngoba ibona abantu abajula kakhulu ikakhulukazi ekwenzweni kwezinto ezizimpawu nokwakhiwa kwamaflag ngoba base bephucuke kakhulu babephucuka uqala nezinto zezepolitiki njalo njalo ingakho imbala yabo nje mthathu nabo ugreen ugold ured green good and red. Uma ungacheck iAfrika yonke ama flag amazwe nama flag enhlangano zezepolitiki kulawo mazwe lawo obanye amaqembu ezepolitiki ngabe iqembu lezepolitiki noma inhlangano ezepolitiki noma umbutho wezepolitiki namasonto ayangena la uhamba hambe kuze kungene nama flag ezizwe zalapho nalisinde flag laseAfrika bese seba nama flag ama flag amaqembu ahlukahlukene nama flag amasonto ngehlukahlukana but good rare the majority noma iningi la lezinto lezi zawuveza uma ingekho green uzoba khona ugold uma ingekho ugold uzoba khona ured
umbala obomvu umbala okuhlaza kuzoba umbala ogold
imbala yamaAfrika le
imbala yamaAfrika
yebo
le mbala ichaza kangcono njengamaAfrika
imbala yethu leyo seningayithatha ke eminyo kodwa eyethu le ngikhuluma ngalesizwe lesamanubians because sikhulu lesizwe saseEthiopia njalo inkulu inkulu ngangokuthi yona amaEthiopians noma amaAbyssinians uba sithi Abyssinia ine ihlukene izizwe ngamashumi ashiyaga lombili 8 different ethnic groups ngigcine ngo 2019 noma wenzi research iEthiopia nje iyodwa noma iAbyssinia iyodwa inabantu abawu 112 million
abantu abathola la khona eEthiopia
bangacishe basiphinde kabili thina lapha
eNingizimu
Afrika labo uthi uma ubingelela uthi salam uma uthi hello noma ubingelela nje uthi salam
salam
so isizwe esikhulu ke lesi ke esikholwa enkolweni yama Oromo esuka la ngoba lesa sizwe kakhulu babe baningi nabantu abangama Rastafarians ababe kholelwa kakhulu uHaile Selassie kakhulu kuyena ngiyathanda ngamacingwane ukuthi nje abantu abamethanda ukuyifundela bangafunda enye yencwadi ethi Know Your Roots African Etymology
yazi izimpande zakho njengomAfrika qonda kabanzi ukuthi umAfrika ungubani umAfrika usukaphi umAfrika ubheke phi ngiyathanda dokotela ukuthi siyaguqulisa njengamanje ngenxa yesikhathi kodwa ngesonto elizayo buya ngifuna ugxile kakhulu kule ndaba ethinta uK ukuthi ukhuluma ngoAfrika ukuthi washintsha kanjani uAfrika ukuthi kwaku KA egcineni washintsha kwazoba u CA othi mawuchaza uthi yafika lonto nabacindezeli okusho ukuthi konkade okwakusho ukuthi basihlulile thina njengama Afrika kumbe njengeAfrika and then base besidivide bahlukanisa ngendlela bahlukanise ngayo sigcina sesizondana sesikwebhana njengoba sikwebhana nje singama Afrika mayiguqa kodwa ungakwazi uhlangabeze kuma podcast ngoba inkulumo njengale uzokwazi ukuthi uyithole uDr Ngoki Mahaye ku YouTube TV ungamthola kanti uhlelo hashtag kanye nawe uyaqhubeka na ungaqhubeka futhi ukukhuluma nathi enkundleni zokuxhumana @cozy_fmbk Hey.